Wow. Simon Msuva kashinda kesi yake aliyofungua FIFA sasa kulipwa bilioni 1.6 na Wydad Casablanca. Tuendelee kufuatilia, subscribe kwa taarifa nyingine zijazo.